Oh, I got lots, sir. Now, food trend forecasters have stated that they're seeing a return and a revival to ancient grains. This is one of the big food trends that we can look forward to this year. Jana Mukhaizu, it le rutla ka buke bitswang Eat-Ting. Ke re nagana gore no tshantse re utle ka ga yone. Re be re invite ausi o motho khaka o ileng gore ke o mongwa bakwadi ba buka ena ke ausi Mpho Tshukudu. Le ka ausi Mpho.
Ke teng
o isi waka. Clearly how bua ka lebitso la teng ba re Eat-Ting le tshameka ka mafoko fa waka.
Yeah, re tshameka ka.
Jaanong ha o sa ntse o tlhalosetse motho gore Eat-Ting ke buka e jang, a ke buka ya diresepe kampo ke a eng?
Eat-Ting e na le diresepe ka mogare, mme molaetsa o motona o re batlang go bolelela ba buisi ko gae ke gore re ba tlhalosetsa gore ba ka boela ko go jeng dijo tse nne bokoko ba dija kana go sele tsa bogologolo gore ba kgone go phela maphelo a itekanetseng. Re lemogile gore batho ba bantsi ba lebetse dijo tse nne ba dija mo bogologolong, ba ja dijo tsa di-fast food mme ba lwala, ba tshwere ke bosukiri, ba tshwere ke bo high blood, ba batla go fola. Mme ga ke ra boela ko setsong sele sa rona sele ra ja merogo, ra ja botšhotlho, ra ja bo ting, ba nne bokoko ba boja, re ka bona maphelo a rona a itekanetse go phala yaka ge re phela gona yanong.
Tota a tokafala ka gone gompieno re jala dijo tse di jalaka ko manyalong fela kampo ga motho ile gae. Jaanong dijo tse di buang ka tsone mo gare ga bukae ke dijo tse di jang, ke bo eng?
Ke dijo tse di monate le go ka lebelela mo bukeng, o lebelele ditshwantsho tsa teng di pila go phala tsetse, batho ba bangwe ba tlhele ba di bona ba nagana go dijo tsa gae tsoga di monate. Go na le boting, go na le mabele, go na le mmilete, go na le difeiye, go na le bommurubele, go na le
bo mmurubele. O tla lefokole ga ore mmurubele ke nagana yo ko bo goleng gaka mmurubele.
Go na le mmurubele, go na le botšhotlho, go na le mogodu, tlhakwana, go na le mala a kgogo, go na le disebete. So dijo tsole tsa bogologo tse re kgotsang ka tsona tsele tse mme ntse re sa itse gore ge ke ra dija di ka nne di a improve health ya rona di teng mo bukeng. Re a go tlhalosetsa gore go o lebeletse yaka gonne bua di-international food trends, go na le bo logi ae, go na le bo free range, go na le bo organic di teng mo dijong tsa rona se gaetse ko na dija, mme na sena mafoko ao a fancy a gore go logi ae, mme re a bontsha ba buise gore mme koko na itse nutrition.
And-e kana le mo godimo ga mongwe re batla gore re tseye bašwa ba rona re ba rute gore kana re se ke re a latlha direcepe tse tsa rona tsa kgale. Ga ke nagana gore kana nna ga ke itse go tlhotlha ting, ga ke itse go e apa. A wena wa itse jo?
Nna ke a itse go na le recipe mo bukeng, mme go sa itse go tlhotlha ting. Go ne go le botlhokwa gore re rute batsadi gore bana ba bona sentse ba itse dijo tsa rona tsa Setswana, because ga o montsha mogodi a re o ka re moriri, ga o mapela a re it looks like hair, ga o montsha mabele a re o nkapetse sopo ya dinawa, ga ba itse se ga borona. Mme go botlhokwa gore re ba bontshe gore re godile yang, dijo tse rena di monate mme re tshwanetse re di promote, re tlogele go promote dijo tsa kwa ntle, re nagana gore ke tsona tse di tlo improvang matshelo a rona.
Ke nnete eo. Ke batla go botsa bofelo fela gore ka gone yaka rona ba bang re ta gore re ye ko gyming re ya go ikotlolola re godise di muscles ya kerenog, ga re batla go ja dijo tse na le protein re je eng mo dijong tsa segaetsho?
Go na le dinawa tse dintsi mo bukeng ya rona. World Health Organization ya 2016 is a year of the pulse. So ba promota dinawa, ba promota letlhodi le ditlou tse di ka mogare ga buka, di dintsi thata di-recipe tseo ka mogare. So di na le protein e ntsi, ga wa tshwana fela go lebelela nama ga o lebeletse protein. Ga o kgona go ya foda go siame, mme dinawa le di tlo go thusa le letlhodi ka mogare ga buka.
Osimpho, re itumela re go leboga go menagane. Wow, beautiful stuff. We are returning back to our ancestors. Dijotsa boholo holo tala. In fact, right now, let's get into the kitchen and cook one of these lovely recipes.